Kiwi is making back to school and work easy by providing effortless, clean and easy to apply solutions to help you put your best foot forward. For more information and tiptoe shoe care tips, visit www.kiwicare.com and remember to social distance, wash your hands regularly, wear a mask and sanitize. Kiwi, step up your shine and stay safe. It's 1:38 on the line. I'm joined by local superstars, as you know, man, the creative industry right now. Well, since last year, so creatives are really going through a very difficult time, but we need to appreciate those who continue to give us a body of work. And today on the line, I'm joined by a member of Amakubuki. Thank you so much for joining us and happy Friday.
Hello, hello, hello.
Hello. How are you?
What up?
Resu.
Mma.
Okay, so go thata mo tswane. Ke ipotsa lona le kgona jang gore o na le motivation wa go tsara mo studio le recorder.
Gore go ja sa passion la music, la le lerato la music la go.
Yeah. So you are a member of Amakubuki group, right?
Yeah.
Nka se motho a me gore group e ke bo mang, where are you based and what do you guys do?
So ba ke go simole ke re yo buang o bidwa ela go tikile magosi ba mitse ba re makilo. Gona le Thabo mo Amakubuki ba mitse ba re tswa gona le Kitso mo Amakubuki ba mitse ba re DJ kwa. So Amakubuki ke group e leng gore sa le simolotse ka 2010 go sekolong go itireleng wa bona.
All right.
Yeah, so ke tsa music tse re di simolotse sentle sentle ka 2014 e pele bo Majaevane pele wa bona.
Oh, okay.
Yeah.
So from dancers to musicians.
Yeah.
Okay, go on.
So group ye assign mo executive media. Ke tswela mo lobatsi da.
Okay.
Ke ba fana ba ka.
Mhm. Bundling brands. Mhm. Okay. Is yeah. That it? Oh. Okay. Okay. Ne ke go ngwa sentse lo o sa sentse o you know o tla nkhasa.
Ya go gasitse.
Ha re ke go gasitse. And let's talk about your album. I understand that your album is out. Would you like to talk about the album?
Mm-hmm.
Okay, let's talk about the album. Let's talk about the songs. How many singles are there? How many songs are in the album? Who did you work with?
Okay. Bona rona le album e bidwa go tse monate EP volume 1. Album e bile ka di 27 November last year. Ka 2020, so ena le dipina di le 17 mo teng e dirilwe ke Mr. Romeo, Hurricane, Lendizi, Isishap, diproducera di le 4 di pataganetse wa bona.
Ehe, alright.
So ke one monate otlhe o mo teng mo wa bona. Gore ke tsone la ke batla go bua go le gontsintsi timelelo he.
All right. Go na le mongwe ka rangwa go sebetsa mo backgrounding ke mo le gore ke a mutla.
A gore ba a gore ne mona ba itswa ke malecture ga rena re ntse re le mbogela ba gore re batla go latlhela wa bona.
Ha le gore o batla go latlhela o ka monela mogala. Is he a member of the group as well?
Yeah, o tla latlhela.
Eh, mme o more ke a mutla ga le nako a gore a bo o tla nkgasa. Gompieno ke nako ya mela gago. Okay. So the album. Hi, how are you?
I am doing okay in the AK. I'm going to go to the AK. I'm going to go to the
Okay.
I'm going to go to the AK. Volume 1 mo mme tena ka mmolole mo wana to say no or like ga bona re batla go etsenya re tlo mo batswa ne ba khone go itla tswa ka mesisa
e tsene
se se go tsana se se bona na bona ra bona go di show ya na no re ga gore le ga re mo ga tla ke tla tsene go di harlo ga na wa bona.
Yeah. I'm going to play your song Stepping ra go tsameka monating le ha se piano and then our listeners at home can get to vote via SMS line. I will share the results later on the show. Akere.
Okay.
Ke rutlo gore a botsana ba e fila, ba di fila kana ga ba di fila wa ntlhaloganye.
Eh ya, lo se ntlo go nne ya lo se tlo ba di tsetse ka re go ntse. Mara ba itse na gore a mela digital music video official music video is coming soon. O ga di tsentse tsela tsa no go ntse ke tla le mollo yena le lo le tsela lo. visual by director mode, salon of the other Yemen and the iTunes at the YouTube movie and other old number.
All right. Arubeka album, where can people catch it? I give out like a record and get one of the
guy. Robaka album, I don't know, I'm going to go to the more iTunes, the guy to the more Apple Music, the more Spotify and Amazon. I have been able to connect up for months.
Okay.
I'm going to go to the house.
I'll be waiting for my t-shirt, okay?
Nice.
Nice. So, we introduce the next two songs I'm going to play. What inspired these tracks before Gitanic? All right, guys, thank you so much. Congratulations on your album. Congratulations on your merchandise. I wish you nothing but the best. From now, yeah, I know what's about. Thank you, Ray. Guys, just give it a yay. If you're not feeling it, give it a nay via SMS line 17103.
Good work, boy. But it's down the floor.